Kabamba na bamba, kahuko kalebu keli ngombe, jebira ho,